muri iki cyumweru guhera kuwa mbere ubuyobozi bwa Tanzania bwongeye gushishikariza impunzi z'abarundi gutahuka ku bushake cyangwa zikazacyurwa ku ngufu ariko kigaragara nuko abenshi batiteguye gutahuka ijambo ry'umuyobozi ushinzwe impunzi muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Matibasi impunzi zaryakiriye ku buryo butandukanye
Yaje jamu gitera bwoba ariko kimwe gusa twamubwira ko twigeze kumva menshi menshi nkayo twarayumvise ariko kiriho twese tutaka kuko ni mu Burundi ni mu gihugu cyacu ariko atanko niriko kuko amahoro ariho nta muntu wobwiriza
uwo numwe muri za munsi mu nkambi ya Nduta kubirebana no Burundi kandi president wa leta zunze ubumwe za America Donald Trump yohereje intumwa president Evariste Ndayishimiye uheruka gutorwa mu Burundi mu butumwa ambassadeur John Fidafam Intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari yamushyiriye harimo no kumwishimira. Mu Rwanda ho mu gihe igihugu gikomeje gufata ingamba zo kubuza COVID-19 gukwirakwira mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari uratangaza ko haraho uburenganzira bw'abakora uburaya n'abatinganyi gutubahirizwa. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo n'amakuru hirya no hino ku isi ni mu kanya nimuge kure ya radio yanyu. Tubanze tubagezeho amakuru avugwa iryo no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na Thomas Kamirindi.
Muri Ethiopia uko amakuru agenda amenyekana kurushaho niko imibare y'abagwa mu myigaragambyo nayo igenda yiyongera. Ibigo ntaramakuru bitandukanye nka Reuters yo mu Bwongereza na AFP yo mu Faransa bivuga ko abamaze kumenyekana ko bapfuye kugera ejo kuwa gatatu bari 81 barimo abapolisi batatu abandi bose na basivili. Imyigaragambyo yatewe n'iyicwa arashwe ry'umuririmbyi w'icyamamare muri Ethiopia witwa Hachalu Hundesa wo mu bwoko bw'aba Oromo bwiganje muri Ethiopia mu ijoro ryo kuwa mbere. Ntabwo turi imbeba zikorerwaho ubushakashatsi niko abantu bagera kuri 50 bavugaga ejo kuwa gatatu mu myigaragambyo e Johannesburg kuri kaminuza ya Witwatersrand Strand muri Afrika y'Epfo bamaganaga igeragezwa ry'urukingo rwa virus ya corona COVID-19. Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere cyemeye irigerageza ku mugabane wa Afrika ku bufatanye bwa kaminuza Witwatersrand yo muri Afrika y'Epfo nyine na Oxford yo mu Bwongereza. Igerageza ryatangiye mu cyumweru gishize rizakorerwa ku bantu 2000 babyiyemereye ku bushake bwabo nk'uko kaminuza zombi zibyemeza. Iyi myigaragambyo nubwo yakozwe n'abantu bake igaragaza ubwoba no kutabona amakuru ahagije ku Banyafurika muri rusange bumva ko babaye ibikoresho. Afrika y'Epfo nicyo gihugu gifite abantu benshi banduye virusi ya corona ku mugabane wa Afrika abayirwaye nk'uko leta ibitangaza bararenga 150,000 naho abo imaze kwica bararenga 2,600. Muri Sierra Leone abaganga bashinzwe kurwanya icyorezo cya virusi ya corona COVID-19 barateganya gutangira imyigaragambyo kuri uyu wa kane kubera ko batarahabwa agahimbaza muski leta yabemereye. Umuvugizi wabo Samba Jalo yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ko bazasubira mu kazi bamaze kubona aya mafaranga. Ati imyigaragambyo ishobora kurangira nyuma y'amasaha 5 cyangwa nyuma y'amezi 5. Leta yo ivuga ko yatinze kubaha agahimbaza muski kabo kubera ko ikigenzura neza abaganga bashinzwe koko by'umwihariko kuvura COVID-19. Mu Burusiya ibarura ry'amajwi ya kamaramaka ku ivugurura ry'itegeko nshinga aragaragaza ko kubwiganze cyane ko abaturage batoye impinduka zaryo. Itegeko nshinga rishya ryemerera President Vladimir Putin umaze imyaka 20 ku butegetsi kubugumaho aramutse abishatse kugera mu 2036 ubwo azaba afite imyaka 84 y'amavuko. Leta y'Ubushinwa yafatiye ibyemezo ibigo by'itangazamakuru 4 byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo Associated Press, United Press International, CBS na National Public Radio bikorera mu Bushinwa. Umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Zhao Lijian yavuze ko ibi bigo bihawe iminsi irindwi kugira ngo bibe byashyikirije leta y'Ubushinwa urutonde rw'abakozi babyo mu Bushinwa n'umutungo wabyo uri mu Bushinwa. Yasobanuye ko ari igisubizo ku cyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gushyira mu rwego rwa za ambasade z'amahanga ibigo bine by'Ubushinwa by'itangazamakuru bikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bigo ni television CCTV, ikigo ntaramakuru Shinwa, n'ibinyamakuru People's Daily na Global Times, byose uko ari bine ni bya Leta y'Ubushinwa. Guverinoma ya Isirayeli yagombaga gutangaza ejo kuwa gatatu umugambi wayo wo kwigarurira ibice bimwe na bimwe bya Palestina mu ntara ya Cisjordania, West Bank mu Cyongereza, ariko ntiyabikoze. Abanyapalestina bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uyu mugambi wa Isirayeli. Amahanga nayo harimo leta z'ibihugu by'ibihangange, iby'Abarabu n'umuryango w'abibumbye, basabye Isirayeli kuwibagirwa. Bose bavuga ko wahungabanya amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirawuha umugisha. Muri Turikiya, abatabazi barimo barashakisha abantu bagera kuri 60 bari mu bwato bwari butwaye abimukira bwarohamye mu cyumweru gishize mu kiyaga cya mbere kinini cy'iki gihugu cyitwa Van. Nk'uko ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Turikiya Suleyman Solu yabitangaje, abatabazi bamaze kubona imirambo y'abantu 6 gusa. Bakeka ko ababimukira bari bavuye mu bihugu bya Pakistani, Afghanistani na Irani, bageragezaga kwinjira muri Turikiya mu buryo bwa magendo. Nyuma y'amezi 3 y'ibiganiro n'impaka by'urudaca, inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi noneho yatoye umwanzuro usaba ko intambara zihagarara hose ku isi igihe cy'amezi 3 uretse izo kurwanya intagondwa n'imitwe y'iterabwoba, kugira ngo zihe umwanya wo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Umushinga w'uyu mwanzuro wateguwe na Tunisia ifatanije n'Ubufaransa. Abadiplomate benshi basanga utazajya mu bikorwa kubera amakimbirane ari hagati y'ibihugu by'umwihariko ibya rutura.
Tamasi Kamili, ndurakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero 19.22 mugoroba, naho metero 25.31 na metero 41 ni mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu binyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vewa.com. No kuri Facebook na YouTube Vewa Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku mugoroba w'ejo kwa gatatu yakiriye intumwa idasanzwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, Ambassador John Peterson, intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arakomeza inkuru.
Intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabwiye abamenyeshamakuru i Bujumbura ko yarazaniye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubutumwa bwihariye bwa Perezida Donald Trump wa Amerika. Ambassador John Peter Pham ati ubutumwa si ubundi ni ubwo kumukeza. Ati naje nk'intumwa idasanzwe ya Amerika, nakigwe na Perezida w'u Burundi nzanye ikete rya mugenzi we Perezida wa Amerika Donald Trump riri mu butumwa bwo kumukeza kuri iyi tariki igihugu gihimbaza umunsi mukuru w'imyaka 58 yo kwikukira. Amerika irakeza n'abarundi muri rusangi. Amerika ibifurize bihe byiza. Twifuza no gukorera hamwe kugira ngo dushike ku ntego twese twihaye kandi duhurira ko. Twifuza kandi ko haba iterambere, amahoro n'umutekano mu ntumbere yuko abarundi bose babaho neza. Abanyamerika n'abarundi babane neza mu muryango w'ibihugu biri ku isi mu iteka n'itekane. Yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeza kandi Evariste Ndayishimiye mu mabanga aheruka kuronka yo kurongora igihugu. Abo bategetsi babiri Ambassadeur John Peter Pham asanzwe ari n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini hamwe na Perezida Evariste Ndayishimiye baganiriye n'ibindi bibazo nkora mutima. Nk'icereke y'Abarundi bataramenyekana igitigiri Amerika yirukanye mu minsi iheze kubera ingorane z'impapuro zo kuba muri icyo gihugu yamara ntibakigwe n'igihugu cyabo. Mu ndwi zibiri ziheze ibiro bishinzwe umutekano muri Amerika mu itangazo vyavuze ko Leta y'u Burundi yanse guha ivyangombwa no kwakira abo Barundi barimwo abagirizwa ivyaha ico gihugu cari cashatse gusubiza iwabo. Ibi vyatumye igisata c'imigenderanire ca Amerika gitegeka ibiro by'abahagarariye Amerika mu bihugu bitandukanye kudasubira guha visa Abarundi kiretse abafise visa z'abubahwa bita visa diplomatique. Alain Diomede Nzeyimana icegeya c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabwiye abamenyeshamakuru ko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko igihugu chance kubakira kubera harimwo n'abatari Abarundi.
Ibindi navyo bavuganye nuko hari nk'Abarundi birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza mu Burundi, ariko Leta y'u Burundi imaze kuraba isanga bamwise Abarundi. Cero nyene kibaye umukuru w'igihugu yagisobanuriye nk'ibidasanzwe, aramubwira yuko boje hamwe kugira bige neza ivyo ari vyati kuko nk'Abarundi twebwe ntibigoye kumenya Abarundi, tuvugura ururimi rumwe kandi n'imico ni imwe. Uri umuntu w'umunyamahanga ukaza kwita umurundi biroshye kugira ngo baca bitora. Hati rero vya bindi umwe twavuga vy'amaviza muri rwa Rwanda kumwabona cyane turashobora kuzociga. Ati kindi nacyo dushaka kubafasha ni iki cyuko muri ka kanama kajejwe amarana n'umutekano ka ONU tworaba yuko hari ivyo twokora kugira ngo ntimwogere kuza igihe cyose bigi kibazo cy'u Burundi kandi biboneka yuko mutakiri impambamyi mu marana n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Abo bategetsi baganiriye kandi kibazo c'ibihano u Burundi bwafatiwe na Amerika hamwe n'ubumwe bwa Burajya biyemeje kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Aranezerwa cyane n'ukuntu imigenderanire igomba isubire hamwe. Ati hari nk'utuntu tutagiye turagenda neza nko guhera mu 2015 wasanga turabana igishuro tameze neza. Ati turifuza yuko icyo twogikosora. Ivyo nyacubahiro yatumye uyu Peter Pham ko yogenda agasaba ishirahamwe igihugu bya Buraya kugira ngo nabo nyene badukure ko bijya bihano twaronse ariko bidaciye mu zikuri mu mategeko.
Perezida Ndayishimiye arifuza kandi ko amakungu asubira gufasha igihugu ciwe haba mu kugwanya ikiza c'umugera wa corona n'ibindi.
Nyacu bari mukuru igihugu yanavuze kandi yuko ivyabaye muri kahise bari nako tugenda tuva muri bibituza muri vyiza aho tugeze igihugu aho kigeze gikwiye koko abagifasha ariko umwe wese agirisha kuramo. Ati muri ibi turimo zari byo kugwanya ikiza cha coronavirus zari byo guteza imbere urimyo n'ubworozi turakeneye ababidufashamo kuko nta muntu yibako. Turakeneye yuko amashira hamwe abantu bose babifuza kudukorana boze tugakorana kuko dufise intambwe nshasha.
Intumwa idasanzwe ya Amerika yaheruka kugendera Burundi mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze. Icyo gihe havugwa cyane ikibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Ambassadeur John Peter Pham yari yatangaje ko Amerika idashigikiye gutahukana impunzi ku nguvu, ahubwo ko izofasha mu gutahukana ababyifuza kandi babyisabiye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Kuri wa kabiri guverinoma y'u Rwanda yongeye kugena ingamba nshya mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Muri izo ngamba nshya akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu na tumwe mu duce tw'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali twagumishijwe mu kato. Ni mu gihe akarere ka Rubavu ko katakiri mu kato nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yabanje. Tukiri ku nkuru zirebana na COVID-19, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari CRIDHI mu magambo ahinnye y'Icyongereza uratangaza ko muri ibi bihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hari aho uburenganzira bw'abakora uburaya n'abatinganyi butubahirizwa. Inkuru irambuye turekesha mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Muri Sato umuyoboro uyu muryango avuga ko nyuma y'ubushakashatsi bakoze basanze icyorezo cya COVID-19 cyaragize ingaruka ku buzima bw'abasanzwe bakora uburaya ndetse n'abaryamana bahuje igitsina bitwa batinganye. Mu nama yahuje ibibyiciro inzego zishinzwe umutekano n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, uyu muryango wagaragaje ko abavugwa muri ibi byiciro bahuye n'ubukene kandi babashe gufashwa nk'abandi kubera ihezwa bakorerwa mu muryango. Tom Murisa ni umuyobozi w'uyu muryango.
Abenshi abakiriya babo kubera ko batabonekaga byatumye benshi bareka imiti kubera ko badashasha kubona ibyo kurya. Bamwe bahagarika imiti bikaba byatugaragarije ko kuhagarika imiti bishobora gutuma VHC yongera. Hari icyiciro cy'abagabo bahora n'abana n'abagore bahora n'abandi n'ubundi minisante yafashaga nk'abagabo ibafasha kubaha amavuta. Hari n'ibitaro yashyizeho bigomba kubapima VH.
Umuntu abyumvise ntiyavuga ngo niho guha uburenganzira aka kazi kabo gakorwa.
Ntabwo ari ugutanga uburenganzira ko ako kazi nuko nuko amategeko yacu yemera ko bahari. N'ibindayidahanwa ari umunyarwanda nk'abandi yagombye nawe kurengerwa n'amategeko asanzwe. Nabo bita batinganyi, ubutinganyi ntibuhanwa. Kandi niyo mpamvu hajyeho programme ya Leta yo kurwanya SIDA n'izindi ndwara muri ibyo byiciro.
Marie Claire Mukampongazi uhagarariye abakora umwuga w'uburaya mu karere ka Nyarugenge yemeza ko ibi bihe bitaboroheye kimwe n'abandi banyarwanda bafite amikoro make ariko bakumvikanisha ko bahura n'izindi mbogamizi zo kubaha akato.
Niba ako kazi katakozwe kurya biba ari ikibazo. Indwara ntabwo ituma umuntu abasha kuba yagira ahatarabukira. Byibuze buriya iyo bafunguye kariya kabari bo bafite biriya bipimo bagenda bapima abantu byibuze bikaba cyatuma nubwo atari ijana ku ijana ariko byibura wenda kikaba cyatuma nawe wabasha gutinyuka ukabasha kwakira uwo kuko ugasanga nta kundi kuntu ya miti nibwo barimo kuyireka ugasanga ni cya cyorezo n'ubundi bwa bwandu bugiye kwiyongera. Hariho nka za VUP nk'iyo uri umukobwa w'inda y'abakuzi ukajya gusaba kariya kazi muri iki gihe cya COVID ntago bakaguha barakubwira ngo genda n'ubundi mirimo yawe ntiyahagaze.
Ikibazo kigaragara ku ndaya ni nacyo kigaragara ku baryamana bahuje ibitsina bazwi nk'abatinganyi bagaragaje bo bongeraho ko akato bagahabwa n'imiryango yabo bikaba bituma badashobora kuyirukira mu gihe bahuye n'ingorane. Uyu musore waganiriye n'Ijwi rya Amerika ntiyifuje ko twatangaza amazina
kubera discrimination dukorerwa yaba mu kazi abenshi ntibabashije kwiga kubera kwisanga mu mashuri baba discrimina. Byatumye rero na kwa bushobozi yabonaga budahari kuko ari mu rugo nyine yatwaje tubona abantu bo muri community yacu ubwo abandi bagenda bahabwa ubufasha butandukanye twebwe bagendaga bakabibima cyangwa se no mu gihe cyo kubarura bo bangaga kubarura bakavuga bati mwabatenganyimwe n'ubundi mubahabwa amafaranga y'abazungu mugiye muryayo mwabonye. Usangwa rero nabo batarabasha kwakirwa nk'umuntu ushinzwe umutekano yamubona agahita amufata urinzererezi akaba aramufasha mujyanye kwa Kabuga. Abo twari tubafite bafashwe mu gihe cya COVID ndetse bagiye babura gikurikiranwa n'ubu ngubu hari abakiriyo.
Bwana Murisa Tom asobanura ko badasaba Leta guhagarika ingamba zo kurwanya COVID-19 muri ibi bihe ariko basaba abashinzwe umutekano korohereza abari muri ibi byiciro barengera uburenganzira bwabo kandi bakabarinda ihohoterwa.
Izi ngamba zo kubabwira yuko nyuma ya saa tatu ntiyajya kuri iyo hoteli nyuma ya saa tatu ntiyakora n'ubwo ari byo kurinda abantu COVID umuntu ashobora gusanga bishobora kugira iyindi ngaruka nanone ikomeye bakihisha ntibaboneke bakaba bakwandura byombi VH na SIDA kandi bagaruka bakabikwiza no ku bandi bantu. Rero bikaba byiza yuko aramutse amenye yuko afite uburenganzira bwo kuvurwa n'igihe yaba afashwe nyuma ya saa tatu yagomba kwibutsa bamufashe ko akeneye imiti ntiyumve neza yuko ari indaya gusa cyangwa ari umutinganyi.
Madamu Beata Sangayire umuyobozi w'agateganyo mu ishami rishinzwe kurwanya SIDA mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabaye nk'utemeranya n'ibivugwa n'umuryango GRID avuga ko muri ibi bihe hashyizweho ingamba zo gufasha ibi byiciro byihariye.
Hari uburyo ufata imiti fataga nk'uko kwezi kumwe habayeho kumushyiriraho amezi abiri. Ibyo rero byari ibikorwa byo kugira ngo tugabanye za ngendo zitari ngombwa muri iki gihe hari serivisi twashizeho isa nk'iyo korohereza abakora umwuga w'uburaya dufite ahantu babonera udukingirizo muri iki gihe twongereyemo no gutanga agakoresho ko kwipima virusi itera sida bita self test kit biragabanya wa murongo kujya gutonda ku ivuriro
asunta kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
turacyari mu Rwanda ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona zagize ingaruka nyinshi ku mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda nk'ibikorwa by'ubucuruzi byahuzaga iyo nkambi n'ahandi mu karere ka Kirehe byarahagaze n'ibiciro by'ibiribwa byarazamutse mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru hagarukiye atubwira ibindi birebana nuko ubuzima buhagaze muri iyo nkambi ya Mahama
impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mahama zivuga ko ibiciro by'ibiribwa amakara yo gucana inkwi n'ibindi byaduze cyane muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona bavuga ko ari naho byaduze inshuro zirenga zibiri ibine navyo birakena kubera ubu inkambi yugaye ataruja n'uruza ruhari
ibiciro byaraduze kiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150 150 munani bitewe nuko iyo biva bimeze kiro cy'ibiraya n'150 hagati y'150 n'300 n'umuceri nawugeze ku gihumbi kiro hagati y'190 imbere yuko korona itera ibitoki ntibyagugwa ku kiro mu ikambi ibiraya byaragugwa 200 180 ariko urumva uko bigeze hagati y'200 250 300 bitewe n'ubwoko bw'ibiraya ukuntu ari byiza yego ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'200 400 ajye amafaranga batanga buri muntu sinovuga ngo ntadukwira kuko ari usanga ari biharuro mpuzamakungu ariko byahora bisahirizwa ayo magarama yahora asahirizwa nuko abantu bagenda biyungunganya hanze y'ikambi urumva hari hakabura hari hakabura tusha tuguramwo utundi twose dukenewe
barasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze Mahama tukagisumira mu Kabeza ariko ubu harabari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubagacingere inshuro bakagenda bakaronka ayo majanirwa bakayasumisha ariko ubu nyene baratekereje n'inzara ibakubita gusa
Kovikiza cha corona cyadutse mu Rwanda ibibanza bihurirwamo n'abantu benshi byarugawe nk'insengero n'amashure kubona abana batiga imahama hibonekeza ugwaruka ruja mu buhombo bikaruviramwo gutwarinda zitifujwe abasore nabo bakaja mu byeyura mutwe nkuko ababyeyi babo babivuga
abana ubu utufise igihombo kinini kuko umwana yahora agenda ku ishure ubusi kwa kimeze muzinduka mwicaranye ngaho agatembera ahashakiye akaba ari hagarukira hanyuma rero ugize uravuga kuko yari ikingiwe n'ishure ishure yangira kamaro cyane hari n'ikindi bungukira nk'abarunguka bakagira ituntu babafasha ku ishure bakarya ariko ubu muhurira kuri rya garama ritakibakwira umutaga n'umugoroba indazindaro zose bakazitwara nyine kubera batatekereje ngo bagende babe baragiye ku ishure bagaca bazindukira nyine kwangara batembera mu bana b'abahungu nkabo
Yamaraha harabavyeyi bagiye hamwe batanguza umugambi wo kwigisha abana ububi bw'ubuhombo bakaruhanura kubuheba umuyobozi w'umurenge wa Mahama akarere ka Kirehe inkambi ya Mahama irimwo Karamuheto Claudius nawe nyene aremeza ko abanyarwanda bahahombeye kubera imigenderanire bari bafitaniye nabo barundi itagikunda kubera taruja n'uruza ruhari
birumvikana icyorezo cya COVID-19 ingaruka ntizabura bivuze ko ubucuruzi bwari buhagaze bivuze ngo abanyarwanda bacuruzaga hanze y'inkambi ubucuruzi bwabo benshi bwasubiye inyuma ndetse n'abarundi bacuruza nabo harabafite ntibabujijwe gucuruza ntabwo bose hari abacururiza mu nkambi mbere n'abacururiza hanze birumvikana ko abacururiza hanze nabo ntabwo ari bemerewe gusohoka ngo bajye mu mirimo y'ubucuruzi ya buri munsi urumva ko hari ingaruka mu bukungu n'imibereho byagize
Icyo bikoze utwara inkambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse asaba impunzi kuguma bihanganye basonze bigumye bubahe amategeko yo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona
natwe turafite ubwoba nk'abandi bose ariko hose ingingo zarafashwe ku byerekeye isuku zakandagira ukarabe hose zirahari kandi abantu ahora agera abantu bashika kuri 50-60 ariko uno munsi bakira abantu 10 gusa kandi bagatatana ku buryo ya metero bavuga yuko umwe n'undi abahari natwe twafashe nuze ingamba z'uko tworaba ko twokwicungera no gukaraba no kwikingira mu nzira zimwe n'izindi
aho ni mu gihobo akarere ka Kirehe inkambi ya Mahama irimwo kamaze imyesi kabonekamwo abagwayi benshi bo mugera wa corona abandura benshi baba bazananye ku mupaka wa Rusumo uri muri ako karere ku rubibe rw'u Rwanda na Tanzania ubuyobozi bw'akarere buhamagarira abantu muri rusangi by'umwihariko impunzi kwirinda cyane bukemeza ko hamwe ico kiza gishitse mu nkambi ya Mahama irimo impunzi zirenga 60,000 cyose atsikinganda Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakoze tukivuga ku mibereho y'impunzi umuyobozi ushinzwe impunzi muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Mwakibaki muri iki cyumweru kuva kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu ari kumwe n'abafasha be yakoze inama mu nkambi ya Nduta Nyarugusu na Mutendeli intego yari yo gukangurira impunzi gutahuka ku bushake cyangwa zikazacyurwa ku ngufu mu bindi biganiro byacu twababwiye uko izo mpunzi zagiye zakira mu buryo butandukanye ubutumwa zagerejweho uyu munsi turabageza mu nkambi ya Nduta umunyamakuru wacu muri Tanzania James Jovind yaganiriye na zimwe mu mpunzi
ishuko shaka kumenya gusa ijambo nakunzwa ryakiriye imbere kenshi benshi bagiye no guhera ridaheze yifatiye nuko batashimye se batishimiye ibyo ariko aravuga kanatsinda yaje mu giterabwoba ariko kimwe gusa twamubwira ko twigeze kumva menshi menshi nkayo twarayumvise ariko kiriho twese tutaka kuko ni mu Burundi ni mu gihugu cyacu ariko atanko niriko kuko amahoro ariho nta muntu wobwiriza nako uvuga ngo urumva ngo badutera ngo kwishima canke nkuko kivuze ngo nawo tupa kiburi ngo na mashira hamwe dufasha ngo mwanya nguza ngo asha kudukura ko amategeko yemeza ko turi impunzi twebwe uko bimeze nakibera ubusa ariko kimwe gusa mu kirundi baravuga ngo igiti kirakuri amabaji kandi canke impfizi y'impongo isaturi higwa twe ni babandanye baduhiga nta kibazo ariko hariho umunsi imana izo twishurira
reka naje munare mu jambo naho banyuba kuko amajambo se bavuze dusanze tuyazi nta kindi bajya kibazana ni kuza kudushikira gusa tubwira dusubire mu gihugu naho twe ntubona gushikira no sa impamvu nyamukuru yotuma twedusubira mu
ayo mahoro ari mu gihugu hama abanyapolitike bose bakiri hanze igihugu abantu bene wacu imijyango myinshi ibihumbi n'ibihumbi imijyango kiri hanze igihugu ingana gute ayo mahoro batubwira ari he kuko buriko bukeye oh ni mutahe ko mu bindi bigo batababwira za Malawi turaze ari inkambi za Mozambique u Rwanda za Sudan za Kenya za Uganda na namwe turiga tukumva bagenda kwashikira abana tibati batari nibatahe mu giki gihugu gusa nimba je sinzi none uko none kivuga iki gihugu
yewe nk'impunzi sino banavyakiye neza ahubwo yake nabi cyane 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 gose kuko uri ni hageze ko tujyaho ko twashaka gutaha kadutahira muri wa muriro nyine ijya jamu n'iryo shaka kondemesha kuko bisa nuko ari nka baba Isiraeli nyine bagogwa bakagugwa baguzwe nkuko nyine baguzwe byabonekanye kuko urugendo rwabo rwakera umera nko burupfiriye munsi
ariko mu gihe umuntu avuze ati jewe numva ntamerewe neza mu gihugu umuntu afite uburenganzira bwo kumvigwa ico kintu gusa cyangwa yongeso ndayibona mu gihugu cha Tanzania bo bacuditse no Burundi bazi byo basangiye ariko gusa bavuga mu iposiko nabo nyene bizobashikira nk'ibi ibintu byose bajangamanije isoko bamenaguye ibintu byose bononye ariko kimwe gusa turazi ko Imana dusenga izo twishura cyo kuja mu Burundi tuzogenda kuko naho twavukiye ariko si ku nkoni ikigoye gituma tuvuga ati na Tanzania iragoye nuko usangiye leta nyene nitanga inzira ngo yifuza kwigira handa agende kuko umuntu ushaka kumwimikiriza hatagirante hatashaka leta mbere kavuga ngo mukuri gihugu yarapfuye ngo habonetse uwundi hahindutse iki hahindutse izina gusa mugambo twarase wawundi nyene ndumva amahoro twe twaronka gute chaka byo genda gute
Tanzania nuko yemya ko nabe turi biremo nk'abandi binadamu nkabo bakwiye kwitondera ibyo bintu ngaze barumva ibyo abarundi babahenda bakaca bayikorera ko kandi atari byo batagiye kwirabira neza
kandi dusabe leta UNCR ije hagati muri ibi bintu ibijemo ibibere mu magabo kuko fitwa nko hari urudandazwa twa twavuga ko ni nkuru urudandazwa ruri hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania UN ni ibijemo turayisavye cyane igerageze idufashe irabe amarira y'impunzi irabe umubabare w'impunzi
ikiriho gusa duteze umutwe nka rwarukwavu bizoba tuzonwa umuti ariko ibisigaye gusa ico twomenya bamenye ko turi abantu n'abari abantu ibi biriko bituba ko nabeje byo babako dushaka kuduhimiriza ku nguvu ngo tahataha kuko ejo ntuzi bizoba biri mu gihugu cy'u Burundi murakoze
James Jovin urakoze